Kulfi ɛna wayere ya Sikander nani abre dedenden a ɔhwehwɛ no wɔ no ɛba ne hyɛn ɛna Kulfi mpo no ɔyere ayɛ sɛnea previous update a ɛtidiɛ hyɛde ɛbrɛ wɔ no ɛsi ɛkɔɔyɛ no Sikander ɛna ɛho ne sɛ ɛwɔ sɛ wɔne ɛyɛ Kulfi ɛne amayera ɛkɔ for practice ɛyɛ ndwomtoɔ practice na wɔde wɔn mom ɛkɔ ɛyɛ park ɛso hɔ na ɛhɔ ɛna na wɔn enjoy ɛgye wɔn ani na Sikander nso no ɛkyerɛ wɔn mo tricks baako mmienu bi a ɛwɔ ndwomto mu na practice no ɛkɔ yie pa nanso no Sikander ɔmaa ne mu so pɛpɛɛpɛ ɛna amayera anaa ansa no bɛma ne mu so krampo no na wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛma obiara ɛnkɔ baabiara nanso no sɛnea yɛde ɛho update ɛberɛ a ɛyɛ previous episode no mu no amayera ɛnso no ɛhyɛ da ɛdraw cycle bi ɛwɔ hɔ ɛka kyerɛ Kulfi sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔte flowers no ɛwɔ hɔ no ɛhɔ na Kulfi si a ɛnyɛ na ɛyɛ Sikander ɛkaa sɛ ma meyɛ nkɔ baabiara no a nanso no amayera ɛkaa sɛ wodeɛ ɛha wɔ hɔ koraa cycle yi a mɛtwa ɛwɔ ha yi no ɛno ɛnsoso no ɛne ɛyɛ asɛnkyerɛdeɛ a sɛ woba ha no kyerɛ sɛ ahe ɛna na yɛwɔ ɛno nti no Kulfi nso no ɛkɔɔyɛ yɛ na wɔde n'ani ato saa cycle no ɛso ɔbaayɛ no na amayera apepa saa cycle no a n'afei no na wɔn nso no ɛni hɔ na kyerɛ sɛ Kulfi ayera no no hwɛ Sikander ɛne amayera biara na ɔhunu wɔn mo saa pɛpɛ ɛna Sikander nso no ɔbaayɛ a na n'ani abere a ɔrehwehwɛ yɛ Kulfi a ɔno nso no wɔnhunu wɔn aso Sikander ɛbɛtumi ɛhunu ɛyɛ Kulfi ana sɛ Kulfi nso no wayera ɛno no ɛnya adeɛ a obɛhunu ne bio mu update emu ɛne ebihunu nea ebi si ɔhɔ sɛ Sikander nso no obɛtumi ɛhunu ɛyɛ Kulfi ɛwɔ ɛhɔ anaa awei ɛnso no ɛyɛ ɛyɛ little single Kulfi update ɛna earth studios ɛde ɛbrɛ wɔ no na yɛreka Kulfi ɛne ɛyɛ Sikander asamo ana Kulfi yera wayera a Sikander nso no ɛhwehwɛ no wɔ no na ɛyɛ mahinda ɛnso no na ɔwɔ chiroli yɛ dwumadie a Sikander ɛde ɛhyɛ ne nsa sɛ ɔnkɔ nkɔhwehwɛ ɛyɛ ne yere ne ne ba no ɔno nso no ɔredi mu dwuma ɛna lovely nso no ɔno nso no ɛreplane ɛyɛ ɛkwane a ɔbɛfa so sɛ ne ɛbɛyɛ a saa nokorɔwe no ɛmba mbɛduru ɛyɛ Sikander anim na afei dɛn ɛna lovely nso no ɔpɛ sɛ wɔyɛ ɛwɔ ɛhɔ na afei sɛ wosubscribe to channel wei a mɛsrɛ sɛ bɛsubscribe sɛne ɛbɛyɛ update biara a earth studios yɛde ɛbɛbrɛ wɔ no nsa ɛbɛtumi aka nanso na wonya mmerɛ ɛbɛyɛ channel wei ɛso a waba abɛhwɛ sɛ wopɛ written update wopɛ Adom TV live ana telenovela ho ɛndwom nso a sɛ wokɔ google na wosɛkye earth studios a ɛhɔ nso no nsa ɛbɛtumi aka ɛwɔ ɛhɔ fine number no screen no ɛso no sɛ wopɛ sɛ wojoin ɛlɛte sinka Kulfi whatsapp group no a ɔwɔ saa pɛn sɛne ɛbɛyɛ a wo nso no woba abɛbɛka ɛyɛ group no ɛho nkaebɔsɛm a ɛwɔ hɔ no ɛne sɛ earth studio sɛde ɛyɛ Pt2 bɛkyara challenge ɛreba ɛyɛ september wei na Pt2 bɛkyara ɛyɛ Kulfi ndwom yi a ɛrebɔ ɛwɔ saa video yi background no saa ndwom yi ɛna ɛna wohwɛ Adom TV a ndwom no a ɛrebɔ ɛwɔ soɔ no ɛyɛ theme song no ɛna yɛsiɛ sɛ wo a wobɛtumi ato ndwom no na afei no wato ne yie no yɛadeɛ yɛbɛkyɛw akyɛdeɛ soronko koraa na sɛ wopɛ sɛ wodwan ne ɛyɛ Pt2 bɛkyara challenge a didi kan no hwɛ comment section no mu anaasɛ video description no mu link no ɛwɔ hɔ na wobɛnya ɛyɛ ndwom no ɛwɔ ɛyɛ saa link no mu na afei ne lyrics ɛka ho ɛno nti no wotie ndwom no na wo nso no wode lyrics no ɛresua nsɛm no a ɛwɔ ndwom no mu no sɛne ɛbɛyɛ a wobɛtumi ɛhunu ndwom no toɔ yie paa na sɛ september yi ɛbɛwie yi a yɛbɛgye ɛyɛ video result no nyinara na wo a wo nso no wobɛtumi ato ndwom no yie no yɛadeɛ yɛbɛkyɛ wo akyɛdeɛ soronko koraa ɛno nti no sɛ wopɛ sɛ wodwan ne challenge no a akwanya no ɛwɔ ɛhɔ ɛde ɛma wo sɛ wopɛ asɛmbisɛ biara nso a na wawɔ sape ɛyɛ 0547643530 afei yɛnkɔ ɛyɛ update yɛ so na nea ɛbɛsi ɛwɔ hɔ no yɛnkɔ na afei yɛnkɔ ɛnkɔ nkɔhwɛ Say ye shall see a little singa Kulfi update we a swa. Na episode no e shall see a bra Kulfi. The burra a ye Indiano a wohono imun. Na afino. Uhunu a red flower be. Na amira dear. Na odeno hu e see. Ya na o she e ye Kulfi. Na dien ene e koso e wa ha. Send ya previous update. A ye de epre wonum. Amira. Ucha line. Na cycle ewa form ya wo enonso no ema Kulfi eko ya na wachure no flowers no ya Kulfi eko ye na waka se sa line na wachure ewa form no eno ena wamo edi ebi huno eye ekwa ino enso no amaira epepa cycle no ya na aka Kulfi nkwa ewa eye flowers no emuho na Kulfi eti flowers sono na ufri ho eko ye eno ena amaira udimrika eba Sikander enchen eka chene sem da mini mbebi ya Kulfi ewo na makachere no se na mekachere no se ema no hunko na nsono enyadia utie me na emo mno wako hasi na afino ene Sikander eko ye ya na Kulfi wa irano nuo Kulfi eko kukudu ayo point B ena waka se oh no cycle no debi amaira ene Sikander se ya cycle no amaira echa yonon afi ena Kulfi ababete no wasi esem cycle no niho na jwese amaira apepa cycle no na cycle no niho dia nindie unti mi hunu ayo ne kwain enko bebi ya na wamo ewanom enuntinom Kulfi ayiram na amaira die okosua ese o direte Sikander na jeni senebe ya Sikander nsonom enjeni eye Kulfi ya hon anayimpu wanjimpu sem kama shishanuwa na Sikander ekane nimom na jese ono ena wudim ekurono imom na nka wani Kulfi ababibi ya wano ena nka wasem washe niso na nsono washe ema Kulfi ayira na ehono ena awarifobi ada wamu ejina wano eka Sikander nso enimu isa ini behavior na enti na afino wamu eko ye na eho ena Sikander washe asiese o shishe Kulfi wabri kram na wano nsono uwa shishe eye Sikander ena afino amaira na Sikander ebisa enipebi mwe ewa hono ese wamu ehunu eye Kulfi ana wamu ehunu eye akwada bema bia wade eye duku abonitia wa describe Kulfi echire eye wamu nyinara na afino obo empaye edichire onyankopon chani ebeya obe buwano emano ehunu eye Kulfi na Kulfi nso esa siese osun ma brokra we hunu sem wayira e okurukasi emu na wakan sem amaira die oyini babboni ni pa na afi ho na Kulfi hunu sem sa amaira edada no na wo ma no ekoi se okwakwete eya flowers no a chirese wo ba ye no pepa eya cycle no na always be ano se juma wei ena amaira edi nenso no Kulfi die eka me se asama amaira be ka kire no no na waje no edi na nkrofo bi a ewo ho no ena wo mo eko Sikander enchen esusu e kire no sem se sa ena te dia ne die ewo se wo kubo e police fo do amane se ne be ya police fo no ebe bu wa no na amaira edwen se awo we die e de me ebeto how mo pao se police fo ebe mu dia nyan die ma bra bo nyinara ebe ba yeye san se police fo die amo ebe bisabisa ensem bebre na afempo no se wo mo yehunu eye Kulfi a na ndie ono amaira kra no e ya dia mbra no ebe timi ene no edi ye pam na Sikander ifiri we ko ye ya na no ho e pre no amaira ehunu Kulfi wabra na wate eye kanu imuno nensunu no amaira enka nchire Sikander ese Kulfi inio Emma chese wo ye nhwe han ma wa mom itwa mu ekoye na afei no Sikander nso no e na otu ne ka no am na nka wo mo e ba ba bekom amara etiam dada hye e Kulfi na ku Sikander esi na fika no emu na otiam afra Kulfi na wasre na omio no nyinara no nso no ejane ye ya na Sikander ene Kulfi akoko ba me ye na Sikander ema Kulfi so ena fe no oba me no na amira nso no ehunu sadie we no oye jealous biwo pa sm ehunu eye Sikander ene ne papa ya Kulfi nso no eje ne papa do ere efri ne nsem na Kulfi eka se adenti e na uja me nko e wo hono Sikander eka se my sorry pam na adenti e na okoye e wo brekra me ka kire wo se me nko be bibiera no me ene amira de na ya bo hu e wo brekra ye hwehwe wo na afi no ye hu wo no na Kulfi eka se my sorry pa enya de abeye sabie mu ya Kulfi wankanchira aya Sikander se wonyira no aya amira ene wo hyehye ye senia wonu so no etimi etreke no na afi no oba aya na wapepa circle no ene die Kulfi ankanchira aya Sikander na embra amira hunu se Kulfi ambo edeso no ene afi die home ya chese na kuma atoni yemu isai se anka Kulfi ekan dia Alice no ne papa ebe kanenim yie pa na afi no ne yeje se Kulfi wanbo ne din Sikander o frem amira ene afi no obam no wo na Kulfi ene amira e de cold looks e de ma wo mo hom ya na Kulfi e hwe amira na amira so no e ani kanche na wo de e hwe e ye Kulfi Sikander e kan se good practice an idiom na you good practice pan amira e bisai se e dey e na e koso e wahanom e na Sikander e ka che ne sem e ye 8 na amira e bisai se e bitimi e celebrate e ye 8 na nam na Sikander e kan se of course an name e bitimi e celebrate na wonim embra na e ye enkwada nom eya ne ye celebrity ena afa nsusun eya nsu a eya yesesra enkrofo efiefie mu sisi anom mayen siesie ye ho for aid no na enwechi no ebe gi ye ni yi pam na eho no ena Sikander ofre ne namfofo ena orishi wo mu aid happy aid na Kulfi stop amira na okan se minimum se ne awoye ya no shut up and oh yeah yeah minimum say what dear on pe ma sam dear nempono sana mention mempe wasam nenso me bo me home din ye pa e free and econo and ya dia mene wo ye bekasa e bimon na Sikander oba ye na obisa ye sem aden eneno yen ji ye dia na yen celebrity e dunwana Amira eka se na ne papa e ade aye celebrity e na Sikander o kan se debida nye sa kwan we e so e na wose ye fa so na ye celebrity e ye aid no ye a we hunu ni a e koso e wo e ye sa enkwada miu no yi entemum na Sikander e kan se aid no e wo se ye de nukorejie na afi no ye me ye re ifiri ye tamfofo nyinara na mmienu no mubedi kan ehwie wei na enya ade am ye beye party biara kosi se munsusu no ni yamaka kire mo no mubeye ne pepepe na amira ohwe Kulfi ya na nebu efupa na eho ena Kulfi odi kan emeki eye move no ena afi no okọ e kokọ bam amira na afi no Amira de ayade a wuhu okasam edugu eya Kulfi nsumo ya wakachre ne se ne papa enti na oyenye oya na sam waje ya tu muse Kulfi eba aba be na danfa na sa watan ya dawa muntamu no wade atre enche no na se idino inya eba su iwiya endye watan no wamo ebe tuwa so na Kulfi nso edi tu mu ese we hey, deal ya ononso no edi amaira ni deal no edi etu mu na enwechiru no amaira nso no ofri ho eko ye na eho no ena Kulfi o stop Sikander na obisai se aden won celebrate aid no ana Sikander eka se anio me celebrate aden ti ena men celebrate na Kulfi ehwe Sikander enemo no na we hunu ye pa se Sikander I am very worried pam anjeno Kulfi ebisa no se aden ti a na adenti ena weni munso no elukuso worried sano edien ena ehaw Sikander e ka kire ne se wan ena ka kire wo sem bibi e ha me Kulfi e ka se enye obiara ne kan yo nenso no me die mitimi enya certain kan no ese bibi e ha opam sambre no na lovely ujina call eso ya na wani minti ena na ujina call eso na oka echira no efa Sikander na e love child no Sikander ba no a wani nimrat awo no na afi no sami so eka Sikander hum asam echira no na afi no Sikander eba bebo eye do no imu na oka chira no se we eye adia ehu ihia yi pa asam mo oba abeka no eye asam mo ehu ihia yi pa Asembe yin ena Sikander suno wako ako kanti ya habo eye do no imu ensu suno ewa honom. Sambri no mahinda wadaswa ewa pantako chiwili ya wawo eye ni halu ifim na afi no. Nyeko sewa hanu ese ubi hunu eye Sikander nibano. Ni halu die adidi jijisika na afi akase Kulfia wapese wade emanu wano. Anunsi suno Edi Kulfi, Edi Ebema, Mahinda. Now, your next update, and I'm quite sure. Edi Ebebre wonom. Nya, ebisibi ewa so ene se. Ni halo, ena wa introduce you boli ese Kulfi. Edi Echre, Mahinda. Yobi yusi boli, ene di Echre ese. Boli momo ena eye Kulfi. Next update, no. Ed Studios, Edi Ebebre wonom. Na subscribe to your channel we send a bear ba when sa ebitimi akam now so no witimi abay channel we also abebeshe. So a written update up at Adom TV Live and I said telenovela who enjoy mo and our pa say uko Google na u search at studio sa a ho and so and I won sa ebitimi akanom. If you be a fat telenovela honom when sa ebitimi akan nin yana run sonom ewe eho na afi nsono se ope se ojwene eye little single Kulfi WhatsApp group nwa se wosusono oshe eye screen no eswa fire number no se nye WhatsApp message na onso pram peke eye little single Kulfi WhatsApp group no nsusono eho na ye next update no eye little single Kulfi next update no eba ibi hunu niya ibi siye ensusono ewe eho na afi no Krangel meba abebe kinkan ede ama. Mene wo yebe sami so ishe bie mo. Ewe next, Little Single Kulfi update eso. Makrao. Babu.